nyenda mukuna
yaramuza nkuramye isayo yibyanye
uwa Yesu niwe wanje
yarapfuye piri de habya nge byose
kumusaraba igorogota
ndumva nuzu yamashimwe
amen
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 gaho mumfashe gushima
Nanjye ndamukunda
usi cyo